don Allah ka taimake ni. Ko ba kayan aure, wallahi ni na amince, ko sadaki ne a kawo, don Allah, don Annabi. Kuma duk inda ka ajiye ni, wallahi zan zauna, duk abin da na samu, wallahi zan